It's about time.
Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwa tsatane pano pa Times Television TTV ndipo muli ndi ine Wonder Msisia kuma poyamba na imitu ya chenu. Atona General Chikosa Silungwe wati ndi okhumudwa ndi khalidwe lotulusa malangizo ake pa masamba mchezo pa internet. Bwalo la milandu lakana pempula yemwe anali mkulu wa bungwe la mera a Collins Magalasi loti asinthe magistrate pa mlandu uwu. Ndipo ntchito za ukhondo siziwenda bwino mzinda wa Mzuzu. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tieni tikhalire limodzi. Kuulilika kwa galata zokhuza malangizo pa nkhani za malamulo kwa kuitsa olangiza boma pa nkhani za malamulo yemwe wati nchitidwewu ndi osowekera kukhwima mzelu pakati pa anthu ena ogwira ntchito mboma. Mukalata yomwe atulusa lachisanu asulungwe ati iwo amayenera kupereka langizo loyenera pa nkhani za malamulo kuboma. Iwo ayankhula izi anthu ena ataulula pa masamba mchezo wa internet malangizo omwe anapereka pa nkhani ya malipiro ogwira ntchito mboma akakhala pa milandu komanso nkhani yokhudza makomishonala ena abongwe la MEC. Audrey Kapalamula wali mbali potili.
Mukalatayi olangiza boma pa nkhani za malamulo asilungwe ati iwo akapereka maganizo awo pa nkhani za malamulo amakhala kuti maganizowa achokeranso kwa anthu osiyanasiyana oona za malamulo. Iwo ati kuululika kwa makalata okhudza maganizo awo pa nkhani za malamulo kwabweretsa mtsutso osafunikira pakati pa anthu pamene anthu akuganizira kuti iwo sadagwiritse ntchito malamulo moyenera. Asilungwe adzudzulanso anthu ena ogwira ntchito mboma omwe akuchita izi pofuna kusangalatsa zofuna zawo. Lachinayi makalata awiriwa anapezeka pa masamba a intaneti omwe asilungwe adalemba pa 12 komanso pa 20 August chaka chatha. Mukalata ina asilungwe amalangiza mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri ndi nduna azangazanga chikhosi kuti akuyenera kulembera makomishonala abunge la Malawi Electoral Commission alinda kunje komanso a Jean Mathanga kata zawo ziwasankha pa mpandowu. Kara ina ikukhudza nkhani ya malipiro kwa ogwira ntchito mboma amene angapezeke olakwa ponena kuti akuyenera kumawapatsa malipiro awo akudikilira za milandu yawo.
Senior Magistrate Shairi Mchilwa wakana pempola yemwe anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA a Collins Magalasi loti achilwa asiye kumva mlanduwu. Amene akuyimira amagalasi pa mlanduwu ati anapereka pempholi ponena kuti achilwa muzigamulo zawo za mbuyomo akhala kukondera mbali ya boma. Mmalo mwake achilwa agamula kuti mlanduwu upitirire ndipo amagalasi akuyenera kuzayankha ngati akuvomera kapena kukana milandu yomwe akuzengedwa yokuba ndalama komanso kugwisa ntchito udindo wawo molakwika. Iwo anati alibe zifukwa ndi amagalasi monga munthu ndipo ati nthambi ya zamabwalo ya milandu yawakhulupirira kuti azenga mlanduwu mwaukadaulo. Koma loya wa amagalasi a Andrew Kawonga anati amagalasi sangakane kapena kuvomera milandu kamba kuti analibe nthawi yokwanira yofunsa nzeru pa nkhani iyi. Ndipo amagalasi anati iwo sakuimvesesa milandu yomwe akuzengedwa. Akawonga analankhula ndi mtolankhani wathu Rebecca Chimjeka.
Mlandu wa uimitsa abwalo napempha kuti woyimbidwa mlandu akhale ndi nthawi yoti awerenge awonekire bwinobwino zimene mlandu umene amupanga akufuna kuti ayankhepo umene iye analasana uwone bwinobwino sakumvesa futi ine ndiyeyo analasana kumanena
Kusweka kwa gali moto zonyamula zinyalala mu mzinda wa Mzuzu kukuchitisa kuti ntchito ya ukondo ikaleyo vuta ndipo komiti yoona ntchito za ukondo ya dandaula za izi wapampando wa komiti awezi maiza ati konsolo ilibe gali moto zokwanira zonyamulira zinyalala kukataya kuntaya mu ndondomeko yomwe adakhazikisa msogoleri wa ziko lino Lazarus Chakwera ya National Cleanup Campaign Sam Kalimila ali ndi zambiri mulipoti ili
Lachisano anomwe anabwera kumwambo wa tsiku losesa mu mzinda wa Nzuzu anadikirira kwa mola pafupi atatu kuti achotse zinyalala zomwe zachita chulu pafupi ndi msika wa Zigwagwa kumasomphepete mabola ndege la Nzuzu Izi ndikamba kuona kuti pamalowa panalibe galimoto yomwe imenena kuti inyamule zinyalazi zomwe zimapeka fungo loyipa ukamadutsa munsewu wapampando wa komiti ya ndondomeko yosesa ndikusiya zinyalala mu mzinda wa Nzuzu awezi maiza anati vuto la galimoto lonyamulira zinyalala ndi imene likusokoneza ntchito yosesa ndikukonza mu mzinda wa Nzuzu
anopo vuto lalikulu kwambiri ndi transport monga muzi wa site ya tui na galimoto ambiri anafu alipo panopo magalimoto zimatengera ma citizens ena mu Nzuzu monga panopo akubwanga Atipa sakari moto. Alizo wina timate wanangu wa kumuenda. Watipa sakari moto. Menti ule leloro, tukia njitu leloro makaunda minu. Nde futu aliku mbili ndi transport. Omanso, masite nzaku Nzuzu. Tukwabi mpamanuwa kukuti. Atanize, nubino yifu ya kuti. Tikare okwa nila. Ndi makari moto. Kumasu manpower. Ikumachepa. Ambiri monga masiku wa ndia nchitu. Saku mabu ina.
Pambali pavuto la galimoto nyamula zinyalala amaiza adanda ulanso kuna kuti anthu awabwera ochepa kumwambo wosesa mu mzindawu iwo anena kuti adali ndi chikhulupiriro kuna kuti amayi ndi achinyamata azibwera kuchuluka ku ntchitoyi mmene boma lakhala kupemphera komano woyang'anira amayi mchipanja mayi congress mchigawo cha kumpoto amafa chimpozo omwe anabwera kumwambowu ndi amayi achipani anena kuti ntchito yosesa ndi kukoza mzinda wa Nzuzu ndi yawena aliyense
tetaona kuti nchofunikira chifukwa mmene zakhalira choncho ndiyoti kumatenda chivelizo kuti anthu atenge komanso monga ife kuno ku Nzuzu ndife anthu okonda chipukuko ndife anthu okonda ukondo ndiye mkona tinaona kuti yaya apapa Ifeyo tisatengera kuti asite okhazipanga kumeneko. Koma nafenga tachipani TNTV tikagwirizane nawo. Ndiye kubwera kumeta mwerako.
Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndomwe adakhazikitsa ntchito yomakonza mizinda kumasomo matauni yomwe imachitika lachisanu lilonse musabata yachiwiri la mwezi uliwonse mdziko muno. Ntchitoyi cholinga chake kuonetsetsa kuna kuti mizinda matauni kumasomo madera akuoneka ukhondo.
Ogwira ntchito zachipatala kuzipata zakalonga komanso chitipa adandaula kuti anthu mabomawa sautsatira ndondomeko zakapewedwe kamliri wa COVID-19 ponena kuti izi zili nkuthekera kokweza chiwerengero cha anthu opezeka ndi kachilomboka malingana ndi akuluakuluwa vutoli ladza kwambiri kamba ka mkumano wa anthu amadelawa ndi anthu amdziko la Tanzania amene sakutsatira njira zakapewedwe kamuliriwu monga kuvala zochinga kukamwa kumaso kumphuno zambiri mulipoti ili la Patience Lunda
Mkulu wa zaumoyo kukaronga a David Siwale anati anthu amadera oyandikana ndi dziko la Tanzania amatengera zomwe anzawo akuchita zomwe zimapangitsa kuti anthuwa asamvesese mauthenga muliriwu Asiwale anaonjezera kuti izi zapangisanso kuti anthuwa azidana ndi ogwira ntchito kuchipatala zomwenso zapangisa kuti iwo asamagwire ntchito yawo momasuka Iwo anati pakanali pano ofisi yawo yayamba mikumano ndi mafumu pankhani iyi.
Akumayerekeza zomwe zikuchitika kuno ndi ku Tanzania kuti anzathu uko korona kulibe pafupi pomwepa apa ndiye ifeyo korona wake wanthu ndowayi ndiye chikumapangisa kuti asamasa tire ndondomeko zina zija zomwe zingapangisa kuti matenda wazipitiliza kufala.
Mau ake mkulu wa zaumoyo kuchitipa awuso Nkhani anati bomali lili ndi njira zosavomerezeka zolowera mdziko muno zochuluka zomwe ya Malawi komanso anthu a mdziko la Tanzania amagwiritsa ntchito zomwe zimapangisa kuti achipatala akanike kuwayeza anthuwa ngati ali ndi kachirombo ka korona. Nkhani anati ofisi yawo ikugwira ntchito ndi apolisi komanso anthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko muno ya immigration kuti athandizepo pa vutoli. Asiwale kumansu wa Nkhani anapereka ganizo loti pakhale mikumano pakati pa zaumoyo wa mdziko la Tanzania ndi dziko lino kuti apeze njira yomwe yangathesere vutoli. Pofika lachinayi boma la Karonga linali lidalembetsa kuti anthu 480 ndamene anapezeka ndi matenda a COVID-19 ndipo mboma lachitipa anali 217.
Wachiwiri kwa nduna ya maboma angono a Harima Daudi atsegulira ntchito yomanga msewu wochoka ku Stella Maris mpaka ku Chilobwe mudera la kumwera kwa mzinda wa Blantyre. Mderali phungu wake wa ku nyumba ya Malamulo ndi anowelo lipipa. Gali Samati watsa ndi ripoti.
Pokazikitsa ntchitoyo a Daudi anayamikira lipipa polimbikitsa chitukuko mdera lawo. A Daudi anachenjeza kampani imene imange msewuwo yomwe ndi yako nkuno ku Malawi kuti igwire ntchito mwa ukadaulo.
Tezina amathakulira kuti tikasima contract koma ntchito pa ground makhala ntchito salamusowa ndeni mapanga kuoni kuti agwire ntchito tamadika ntchito yabwino kuti sewu okhale wolimba kuti ukatenge masiku atali.
Kumbali yawo alipipa anayamikira boma la mgwirizano wa tonse poganizira derali kuti likhale ndi msewu wapamwamba.
Ndiyambe ndikuthokoza president a dziko lino wa Dr. Lazarus Chakwera ndi tonse alliance chifukwa chomvera pempolatu lonena kuti misewu ya town yaonongeka tikufuna misewu yabwino yatali nde poyambirane nakuti ndime kuna vutikira kunoko kuchilobwe kuno thainake misewu inaduka kuntunda anthu amadusa msewu uno amatitimira ndipo poyambira tiyambeka yeuno ukafika umwe jokhale watala onena kuti kuchilobwe kusamakhe kwatsekeka koma ndapempha misewu ingapo imene atilonjeza president kunena kuti atigawira kudzera mwa nduna yawo imene aitumiza kuno Harima Daudi msewu ina umene taupempha ndi msewu wa village house kafika ku sewage palise wa Manase kafika pa site dusa pa January palise wa Manja freeways palise wa Chilobwe ring road palise wina mene kufunika kwambiri ngati munyuna peri muli misewu ya duka chifayona kuti ntheza mbiri mati akapereka misewu mene amapanga development anthu podusa ndi dzimalole dzikudzikudzi zidaonongaso misewu.
Ntchito yomanga msewu wa Stella Maris mpaka Chilobwe ikhala ya ndalama zokwana 725 million kwacha ndipo itenga miyezi isanu ndi itatu kuti ithe.
Komiti yapadera yoona za ntenda ya COVID-19 yapempha Malawi kuti akhale wodekha pamene akudikira kumva mmene maunduna ndi nthambi zina za boma adagwisira ntchito ndalama zokwana 6.2 billion kwacha. Mmodzi mwa apampando a komiti iyi akhumbize kandodo Chiponda ndamene anena izi tsulo mu mzinda walilongwe pamapeto olandira malipotiwa kuchokera ku magulowa. Iwo ati pali kufunikira kuonetsesa kuti lipoti lotsiriza lofotokoza mmene ndalamazi zidagwirira ntchito likhale ndi uthenga oyenera. Komiti iyi idayamba ntchito yolandira malipotiwa lachiwiri sabata ino. Akatundu Chiponda adalankhula ndi Matthews Kasanda.
Chilili pano ndifeyo komiti yokhayokha opanda ma civil servants amene magwana ntchito ama department osiyanasiyana ndifeyo tsopano tili bize kupanga ripoti yathu kuti ife ndera pase a president masiku awiri akubwerawa kwanda apempha Malawi ndiramazi zambiri 6.2 billion tipange chinthu chothyakuka china kumala kuno chima divuwa njoti tima panga zintu zoye yega basi zintu zika zoti ya kuka bwino bwino za kupya ndaifu zimenedu panga
Nkhani zathu ndizo mwezi koma tisadasiyane na insomidi ache atona jeno chikosa sulungwe wati ndokumudwa ndi khalidwe lotusa malangizo ake pa nkhani za malamulo kunthambi za boma matsamba a mchezo pa interneti bwalo la milandu lakana pempola yemwe anali mkulu wa bungwe la mela a Collins Magalasi loti asinthe magistrate pa mlanduwo ndipo ntchito za ukhondo sizikuyenda bwino mu mzinda wa Mzuzu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa Sambala Times 360 Malawi, komanso pa Twitter at Times 360 Malawi. Chonde, sambani manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisya. Usiku wabwino. Pidiani kwenye la maprogramu utsatila pa Times TV.